Hapana, it's alright. Unaweza kukuamini.
Okay. Sikwenu siniamini. Aminika mtaa mzima sasa.